Uriri kaa nitiere gi tension moket gi nyithindo matinde kodonje siasa. Tension moketi ni adwa nyiso an naringo 2017 kawa PM go bado. To kendo aringo bang'e mabedo seneta. Ei diere kaa, kaja uriri ochung, to okonyal yombo jawendo mantiere, kata okonyal yombo jarongo mantiere. Ogro mana yuagoro. Nikech gimolaro ng'acha osebede, momake lwete mokinyal mae. Mang'ano bochako loso siep ei Suna East, Suna West gi Nyatike. Mochako loso siep gi Jokuria East gi Jokuria West. Into kokichako to ino wadgi. Kopo ni in gi geno kode, lemne obed gi ngima mang'eny, aeto lemne mondo lokre bende odew tije jomoke. Ka chieng' moro lek ne nyalo chopo. To kukonyo ng'ata ng'ata go koko, ubro go koko higa ni, higa manyien, higa 2027, nyaka mbele kucha tonge gima ubro yudo. Emomiya na kwayo josiasa murwenyo te, ni mondo duog pacho itim tich manumii, aeto jopindi oyud faida. Elufariyo gapar, jo Kenya duto ne okao gima iluongo ni mamlaka. Mamlaka ya urais wa Kenya wote walichukua, wakasema rais atakuwa rais wa Kenya yote. Jo Kenya nomio, piny ngima ni nyaka telne gi president. Momie teko jok monyalo yiero magitigo, kendo mie tije monyalo timo. Na wa Kenya wote wakasema, uyo rais wa Kenya atakuwa na bunge la kitaifa, main senate gi national assembly. Momio gitije go jo Kenya, go jo Kenya go ni uririka kende i North Kanyamkago ka. Kendo ging'eyo tije mane gichiwo kuro gi pesa gi man kuro. Jo Kenya achiel achiel go waligawa mamlaka wakasema tutakuwa na maserikali za jimbo. Migori ka en achiel kuom sirikende mag county ka. Sirikende 47 achiel kuom gi en Migori. Kendo jo Kenya nokadho katiba no mong'eyo ni county ka county nyaka bed gi governor gi cabinet neto gi county assembly mondo timnegi tije manomi. Kendo gikete pesa gi e thuolo ka thuolo gisolo osuru dhi Nairobi oro pesa go biro ka nikech gin gi geno mar tijno. Jo Kenya achiel achiel okan achiel kuom gi to un moka igi ne umio MCA kombe, umio senator kom, umio women rep kom, ma kombe go nitiere te, mago kombe jo Kenya. Kendo umio giteko mane katiba, mumio gi pesa, mumio gi office. Gima wich kuota hinya. Nie Migori County kaa. Jodwaro sani wigi wil, kati changa to marom nade, to office no mar jopiny, kendo office no nigiteko motimo jini gigeno kuome. Inyalo pango gimora mora, mi omu polise te nikechi wacho ne jok makia. Ni wang ni kati yudo kura chiel niti dhilandi. Iwacho ne wege kura go. Ni kati yudo kura chiel dhilandi gi polise. Giwacho kamano. Tadwa nyisi. Mamlaka mineno mineno ni. Ki omu polise gi moba governor gibunde. It is the authority of the people my ketho. Kachunga anochilo. To ka antiere ka bende an governor, ane man gi pesa ute, ane man gothori ute. Koro nitiere jomoko, nyocha neno nyathimo mamba ni anto ngwone uru, taneno kodira, ngwone angwona uru. Okni ngwone neni udhimi ya mbulu, to ngwone angwona uru, eyo machielo. Konyalo wachwa yuriri kaa. Ni mamlaka mar governor oknyal wuoyo uriri kaa. To jo Kenya, milion apagaboro, mane ogo ombulu kakadho katiba goto wacho, ni governor is the sovereign authority of every county mobede, mana kaka president is the sovereign authority mar Kenya duto. Inyalo bedo ni irach kabisa. To if you imagine ni ochilo ok governor mari, into mari ya nga? Into mari ya nga, etuolo mantiere no. Okibede kata munguwa na matin, ichakiriti, kanitie yero moro, Kani tiere miujiza moro motimo reo yer machielo. Mano bo mima na luor. Mana kaka mabe o mima na luor. Mana kaka obado bende no mima na luor. Ber kose ok ber. Nikech wan watiyo gi authority of the people. Watiyo gi the people's permission. Kendo watiyo for the people. Emomiyo jodala wa mantiere ka. Ngata ngata manyalo dwaro bedo jatich ni ekom mora mora. En bendo uon nyaka uluor tijno, nyaka uluor ito, nyaka uluor kombe mamoko. Nikech kombe gumagu duto. Unemu yero MCA, unemu yero MP, unemu yero governor, unemu yero senator, kendo yero president. Benitiere ngat moro maoko yere komno mumio take over kom machielo. No benitie. Koro wachno aseya hinya alando. Ni juma manyien wabiro kelo chiro mapinyo wacho officially kendo wabiro kele ka kenda kele kaka governor. Koro jok moero koko go gibigi goya goya koko gitia gas go nikech wan tich wen gedo sani. Achaka lando ni basari manyocha wachiwo ka ne chakore mande gi indiko check kendo watimo mano kata jogo otimango kata ogitimango watimo mano nikech mane tich mane umio wa. Koro kalit ne ngato odhiyo go chege go gitia gas. Awinjo ni uriri ka un gitia gas un gibunde nilisasi donge giwuoro gidhi gigo mago te gitia gas. Kendo wachak walando uneno kanitiere county public service board ka. County Public Service Board no dhi lando tije kendo dhi ndiko jok moromo kendo jogo ma chando ji ma ok tito donje siasa bo dhi riembo kiero mano be dhi go gi tear gas gi lisas. Nikech in gik miloso igoyo gi bunde gi tear gas gi lisasi nikech in kia gimidwaro. Adwa nyiso jodalawa, this authority that we exercise an authority maru. Koro in kibiro ka kata idhi kama chielo ni okidwa tiyo gi authority ma ine miketo, you will waste your time and the time of the people ma intiere go ekinde go duto te. Kanitiere in gi shida mora mora kamora mora, shida no inyalo dhi loso e ofis no kendo inyalo dhi tieko kanyo.